Não me quebrou. Na outra, a guri copa. E de um carro, a naia toia tucu.
Abona abana bagendana ubumuga butandukanye baherereye mu ntara ya Muramvya komine Kiganda mu kigo kijejwe abana bagendana ubumuga ndetse bakanahivuriza mu Kinofunofu Centre pour handicapé de Kiganda aho twagendeye ikigo cy'abana bagendana ubumuga butandukanye biga imyuga itandukanye ndetse bakanahivuriza icyo kigo kikaba gisanzwe gitunze abana bagendana ubumuga bagera kuri 86 ndetse n'abandi basanzwe baza kuhivuriza bisanzwe tukaba twashoboye kubonana na babiri muri bo kumvo yuko abandi bari mu buruhuko iyo basanzwe bavuka umwe muri abo babiri amaze imyaka 8 muri icyo kigo akabageze mu mwaka w'indwi w'ishuri nshingiro mu migambi yiwe yakazoza yipfuza mu myaka iri imbere kuzomumenyesha makuru wundi nawe akaba hamaze amezi make mbere asanzwe anahivuriza naho bagendana ubumuga abo bana ntibacika intege barakora by'abandi bana bakora mu kwiryohera bakaba banaturirimbiye akaririmbo ko guhayagiza Imana
ninde mu kuse ninde yokure chumuka maya kuse ninde yokure chumuka maya kuse yananungari kandi nawigezeho Nauduta akuri wikoko ijumukamu na yatu yatu kuremu.
Uwo mama mukuru asanzwe arongoye icyo kigo yaratwiganiye itari bike kuri icyo kigo.
Hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 969 gushika uyu munsi haraheze imyaka 50. Kandi iki kigo giherutse no kugira yubire itariki 30 kwezi kwa gatandatu uwo mwaka cyahimbaje yubire y'imyaka 50 gitanguye gukora muri uko kwakira abana bagendana ubumuga bakajya mu ishure bakigana imyuga
yongera aratuyagira bimwe mu bijyanye n'ubuzima bwa Sonia Janine n'undi akiri muto cyane yitwa Moise
ego muncamake Sonia na Janine ntibavuye hamwe kandi ntibafise kahise gas visa ariko navyo nyene ni kahise kava mu inyigisho kuri benshi kubavyeyi no kubandi bana bameze nkabo mpere kuri Janine ni wamaze igihe kinene ngaha twamuzaniwe n'ababyeyi abakristo beza bamubonye aho yari yarakoteshereje mu gisagara cy'Ubujumbura bashaka kumukura muri ubwo buzima kugira ngo ashobore kuronka ahantu yikinga kandi ashobore kwiga Janine yatanguriye umwaka yarahereye muri Gartienne hanyuma araje umwaka wa mbere gushika n'uyu munsi yarahejeje umwaka w'indwi iyo bikunda bagiye umwaka w'8 Janine aragize ku rwego runini kuko ubu yakuze ubu arazi ubwenge ubu ariko aramenyera imirimo y'umwigeme wese hanyuma Sonia nawe aje vuba nawe nyene nta bavyeyi afise ise nta wigeze amumenya nyina wiwe yaramenyekanye ariko yaritavye Imana bituma habaye abashoboye kumwiyumvirira bamubonye baradusaba ngo tumwakire kandi nawe nyine aripfuza kuzohaguruka agatambuka nk'abandi turizera ko azote bakava muri ijya ntebe yicaye akazogenda atambuka ubu ntaraja mu ishure ariko twibaza ubu uko hazoba hageze tushobora kuzamushira mu ishuri
bose akaba ari abana bagendana ubumuga twasanze muri icyo kigo akaba yatubwiye uko bigenda kugira umwana yemegwe kwinjira muri icyo kigo no kugira bamusohore twarashoboye kubonana n'umwe mu basohowe n'icyo kigo akaba ashoboye kubeshaho n'umuryango wiwe abo bana bagendana ubumuga bavuga ko ataho bakumira canke ngo abasuzugure kuko nabo bashoboye